Hey yo, what's poppin', what's poppin'? It's your boy Viva the Boy, Vanessa Gary Souza. We taking over another day, another reaction. You know what? Come on, Vanessa Kaka. All the way from Too Much Man, you know what I'm saying? It's all about Whozu. Kenya must be saluting it to me. I don't know me, I. Why is that going to me? Dude, also, man, I'm so fucking excited to come see Whozu. Yeah, I'm going to say, no, I'm going to share my suit to fun. Why me? I don't know, man. Subscribe, Robert Chini, and follow Instagram, TikTok, Snapchat, the Vanessa Kaka, the DM, and be a Viva the Boy, Vanessa Kaka, so the bus pub, you know what I'm saying? Man, I'm going to know what I was right now, man. Let me go. Woo! Woo!
It's okay, woo! Baby.
You know what, let's go, man. I don't know, sasa hii idea kwamba hao ni maharusi amewaoa au mekaje kale. Wale wewe imeipenda. Hizo white sao na hizo maua meupe flani hivi. Au subana hivyo na usuti wake aliopiga rangi hiyo hapo was kinyango. Sorry go, why me?
Mpaka sasa nimeshinda sindano.
Woo!
Señorita, la upate amor.
Wow.
Shata, nimefika kikomo.
Let's go.
Oh, aleluya. Napenda huyu.
Woo!
Napata fura.
Woo!
Wakwangu huyu. Oh, aleluya.
Aleluya. But ni bonge ya nyimbo unajua. Ni bonge ya nyimbo mzee Whozu.
Napenda huyu. Napata fura. Wakwangu.
Let's go, man. You know what? You know what? Let's go. Wow, man. Come on, man. Wow. Hey.
Unajua raya nyama kutafuna, so kuonja na kutema.
La nyama kutafuna mzee, so kuonja na kutema mzee.
Usiruhusu moyo kuchoma choma, wakanya pata na kusema.
Woo!
Oh baby, oh baby.
Ukini nisi nitemi.
Nitemi, nitemi.
Nadekeza sikari pi. Nimependa kwamba nadekeza sikari pi flani.
Hallelujah.
Woo! Nampenda huyu.
Napata fura.
Wakwangu huyu.
Oh, haleluya, haleluya.
Napenda mademo kwa makoveti. Yabu, Whozu nyimbo zake sasa naimba kwenye harusi harusi.
Napata fura.
Napata fura. Wow, man. Umo, wake up, man. Wow. Hii video mwanangu yani Whozu angecheza angekuwa poa sana nile. Yani ile? Ile. Woo! Oh, yo! Wow, but I'm a better idea of the world of a chill, man.
Oh, alleluia.
Wow.
Napatafura.
Wow.
Come
wow. Wow, Liza don't appear on a mix up. Can you have sana, man? Nice, you know. Mwanangu kwa mtu unaoa kama vile mwanangu nyama mwanangu midemu kama yote mwanangu ani muni huko mwanangu hatari kama mna kama mpo kwenye ligi yani wewe imagine mwanangu unachukua unaoa wote au mwanangu wote au unaenda kuoa wewe mwanangu yani ile kwanza wenyewe watu walokuja kwenye harusi yako wanakuonea wivu wanaona leo shosho ana mwanangu wote wale mwanangu unaishi nao wale wake wote wao yani Yani hapo wanaambia kabisa wageni walikuwa kwenye harusi yangu zawadi mnipe Viagra, Mkongo au Subana na vitu vingine hivyo. Yani hizo tu zawadi mwanangu. Afoto anakuwa wake zako hapo mwanangu. Afani muni si unakuaje? Si unachukua hoteli nzima kama mtu chumba chake au wote kwa pamoja? Ah! Falme Sulemani. So manali enjoy. So kweli mwanangu. Cheki mambo mwanangu hizo bit. Yani hizo mimi nipate nini tena mwanangu wa madem? Kwanza mademu wao wote kama umeoa wote upate stress za mawazo. Upate kabisa wako siku akikuchangia 5000 wako ngapi wa mademu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 almost 25 mwanangu. Hivi mademu 25 wakikuchangia buku buku tayari una shilingi ngapi? 1000 karibia 25 I don't know. 1000 mara 25 1025. Yeah. Wakuchangia 10000 250. Mwanangu wale unawala wote. No mwanangu. Hai pale unaona kwa yani unaamua mwenyewe tu yani shoshoana show inakubali. Sawa leo. Mimi ndo ndoto yangu kitu kama hivi yani. Noma sana. Ah. Afu na maliza zako nini fresh unatulia na wake zako kama hivi. Afu ndani ya nyumba ukutani kuna picha za harusi kama hivi. Eh bwana, jimbo letwa mimi kutoka kwa Whozu. Nilikuwa naota jamani, nilikuwa naota. Jimbo letwa wewe. So subscribe hapo, follow Instagram, TikTok, Snapchat za Vanessa. Kaka ni DM number Viva the Boy Vanessa, kaka ni the boss pub. You know ba? Let me bounce. I'm out. Vanessa.